Ko te Rōpū Māori te ingoa o te Uepū Tauira Māori o Otago whakaihuaka ara o te whare wānanga o Otago. I tēnei wānei e whakaharatau ana rātou kia tū ki te hui ahurei ā-motu mā ngā Tauira Māori o te whare wānanga o tira o ngā whare wānanga o te motu whānui katoa. I tai atu tātātou kararea Harata Brown ki o te poti kia tūtaki atu ia ki e nei Tauira e whai hua nui ana i tō rātou kāinga rua ara i roto i te waipounamu.
He waiata. Hei tāwharau i te Māori e noho māwehe ana i o rātou whānau, i o rātou kāinga.
Tino tawhiti mātou ngā Tauira i tā iwa mātou kāinga. Anō reira, kia kite mātou ngā Tauira Māori i konei. He āhua kāinga tuarua mātou.
Te Rōpū Māori tēnei e whakakanohia nei ngā ākonga Māori katoa o te whare wānanga. Ko rātou te māngai porotiki, take ākonga kiko nei, e tauawhi nei ngā ākonga maroto mai ngā kaupapa, pēnei te kapa haka.
He tuku āwhina ki ngā Tauira mā ngā mahi ahurea, mā ngā mahi penapena pūtea, mā te whakarite hoki i tētahi kāinga rua. He whare tō mātou ki te rātsu taha o te whare wānanga.
I mua i te whakawhanaunga atu ki ngā ākonga whare wānanga puta i te motu ki te huinga Tauira. He whakamātau i ngā reo waiata te mahi.
Te tuatahi ka ahia āhua rangirua i ngā noti, engari haere te wā, whakaratai, whakangungu, ka... muscle memory nei te, te hua, te whakaputa o ngā noti.
Me te mōhio hoki ko tēnei te kāinga rua mō te tini, e nanai ore ana ki te whakamutu i ā rātou tohu mā Tauranga.
Ke kia tūhono ai taku whakapapa ki Weratu o ngā whakapapa. Anō ki rā kia tūtaki ki tangata ke atu. Māori mai, Pākehā mai.
Ka tai atu te Rōpū Māori nei. Ki te huinga Tauira ka tū ki o tautahi hei te tuawhā o Hepetema. Harata Brown, te karere.